Chanzo hewangende iyo hiyo mwejuru nirabiru wa mga mahanga mye kungoma. Ingo tugende mwiyo miji ya kaka. Ingo tugende tukishongora dutamba tambe tugaya gaye tukifatanye n'ibinyabugingo mu kumwunamira. Chanzo twenga twenga ninagera mwijoro namba tambe ingaya gaye ndetse njanda jande kuko nzoba naruhutse miruho. Ngwino na urushe kandi uremerewe. Ngwino widagadure kwa Yesu. Ngwino na umutima wa uronka karuhuko. Ah. Fundi na jenga rap, full vina kwenye rhyme, sitaki poteza time, I have no break time. I'm strong in my mind, full power like wind, hip hop unaisukuma, sitaki kurudi nyuma. Nikiflow ni mafuniko, nafagia uwanja na achiwa namba moja, wengine wana salenda, wanafunga, wanaenda. Nana naweza kuflow hip hop kama mi, kafanya ufundi mpaka.
Hongeza.
Maze kwa kila Yesu na bayi homo maswing, kibi nuvijanje vyo sivya hindu se bringi bringi. Kuma mliwe biruta, kuma mwibiri dingu, mwenyenga ni mwishi gusumba nuwa remezing. Abali bans. Kela bambo nanga amazing.
Yeah.
Sali mukunzi wa Angel Tip 257 baze kumeze fresh ndakuramuze no kubwira ati mwiriwe canke mwaramuze banye naho wanyu herereye ku mugabane w'isi. So jemeze neza cyane nawe ndibaze kumeze neza ni mutameze neza naho ndakubwira ati uyangane nyene nuko nyene bimeze ku isi nitumera kumwe twese man. So ni Psy Double V the best influencer extra motivator kuva kuri Angel Tip 257. Ino TV muremenye cyane cyane gitega ariko uno munsi nakugira ko ni imanuye ni ikoroye kizimba bwe kamuka wa mu grand frère wanje nimba tari petit frère navyo nzi. So nagize bujumbura bana ko ndi kumenye uno mu blaza hano muramuzi cyane mu bintu byinshi cyane nta nibyo no ndagura ngo mpeze yakoze ibintu byinshi bikomeye turaje kuganira nawe mba yenda mwakire kwanza kandi wanze bidondora ariko radukire kana mane.
Yeah, nitwa Pascal Zuka.
Ego yona Pascal Zuka. Sa Pascal Zuka ninde muzabwa misi yose arakora iki yamenyekanye mu biki ibintu nkuvye nyene abakunzi banje Tip 257 umuse Pascal Zuka ndabona abaki baba maso bavuga ati none Pascal Zuka no musatuza ni higa bashaje kutubwira iki ngaha.
Pascal Zuka mu buzima bwiwe busanzwe no muririmbyi no mukinyi wa filme no mwivuzi wa mazina ibintu byiwanje biragoye kugira ndabidondagure byose ni byinshi gose.
Ebana nanje uko bivuze kose ngenda kuri kimwe ni umuririmbyi ni umukinyi wa cinema aravuga amazina.
Yeah.
Kuririmba uririmba gospel ama uraririmba profane
mu bisanzwe? Ngitangura music jewe navuga yuko ari umwaka wa 2012 natangura kwinjira studio so natanguye gukora muziki.
Oh yeah.
Kwandika natanguye ndu mwana mutoyi cyane niga mwaka wa gatano muri 2007.
Ego.
Hama naririmba profane icyo gihe ariko kuva en 2013 naciye mpindura canja muri gospel
washye wakiraga kiza
cyane bose
ariko jewe nawe numva amaze guhindura kuva muri 2013 si vuba man.
Yeah.
Ariko je ndibaza yuko naho wahinduye mu mutwe ntwacuri tero bifuta byose ngo mutere uncishiza ko muturirimbo twa profane ugeze kuririmba na kukaririmbe man ndumvirize.
Erega ntaguciriyemo kwanza.
Eh.
Ntaguciriyemo kuvuga ko profane nayihevye ngo ndayishibuye gose ngo muri ibyo bintu bijanye na gospel.
Eh.
Ni kuvuga profane je irambere ishishimikizo kugira ngo ndirimbe gospel yanje.
Birumvikana sana.
Urashaka kwibaza ati mbega bigenda gute?
Bigenda gute nyene?
Erega cyane. Ngene bigenda.
Eh.
Ngene bigenda nuko ndakora repetition nishimike nkoresheje profane.
Mm.
Kandi wanashaka na profane n'ubu ndazandika ariko sije ndaziririmba. Ndafise abandi ba ariha baza tukabafasha mu bijyanye no kugira ngo bagire mugabo keshi na keshi ndavyanditse usanga atari ibintu bimwe bitrasha cyane kuri profane gose usanga ari ibintu basi uburu mu Kristo urabikunda ubu udasenga ukabikunda afete muri rusango usanga ibintu biri kome.
Ego rero tusaba dukubitira kapera gatoya muri profane gospel kambe ndayibika ubandi dushire nyene muri twa tuntu twawe wisunga mu gukora gospel.
Sawa sawa. Ah. fundi na jenga rap full vina kwenye rhyme sitaki poteza time I have no break time I'm strong in my mind full power like wind hip hop na isukuma sitaki kurudi nyuma nikiflow ni mafuniko nafagia uwanja na achiwa namba moja wengine wana surrender wanafunga wanaenda nana naweza kuflow hip hop kama mi kafanya ufundi mpaka yeka kilisha jamii you know nikipaji sio bahati msanii mupe saruti tunaumiza vichwa hata usiku wa manane ili mashabiki wa muziki tusiachane fani wa muziki na stahili burudani ila sikumbuke shida zake za nyumbani maisha ni raha kiwezekana kila saa usiwe mchoyo kwa afya yako binafsi kesho usije kafu kwa udhaifu wa kimwili yaman
yes ariko jesha nibaza none umuraperi nka wewe waririmba gucyo wiyumviriye gute yo espero kuvuga ati reka mindure nkure eforo nyinshi ngaha muri profane ninje muri gospel byukuri yo espero yikuye he
cye nabonye afete muri ntuze ya muri gospel gospel ni muziki wihari je kugiti cyawo
yego
kuko uri kuraba gospel ni muziki ndibese hajwa kuba ariho nabandi baririmbye ba rapper bariko barankurikirana boba baririmba profane ariko kugira ino soka songo arimbye hip hop uririmbye imyaka irenga 200 nturigire umenyekana nubo muri nubo muziki naho uririmba imbere y'abantu bagutera amabuye uti biva kukirere
we wahinduye rero kugira ngo uze kuraba kuno
umuziki wa gospel uri hari cyo giti cyawo
gute
no kuvuga ushaka uhondagure biba ari ibintu wa fonda fonze bitagire pfuna maguru ibyo bintu bitegezwe kuvuma uraririmba mu rusengero bakagushabikira bakakoma amashyi bakavuga bati we warakoze umuti
uwo rero tuvuga yuko jende meza neza yuko wengira ngo wavumye kuva muri 2013 uri kurakora gospel kugira uno muso waravumye nyene urahaturira niko novuga
novuga yuko izina afise gushika ino saha je mu bijanye na gospel nukuri ni hamwe nyene turaririmba indirimbo ikibigijwe nuko gusa muri prof muri gospel uririmbye umuziki uririmbye indirimbo ni gake wumva umuntu avuze mu izina
yego
afite umuntu naheza ngo amenye ngo ni naka yakoze ariko ndiko ndakora amafikiringi menshi cyane muri gospel muri no miss kuburyo intunze ya fikiringi ntigeze ndonka nkiri umuntu uzi yankirimba profane
hazo
ubundi ko ndakora nyinshi kuruta izo naronka ndirimba profane
ariko tuguma tuvuga gospel cyane ngomba manzu mpezagire nyene dufunga amaso duhezagirwe nk'abari mu muhe muduhezagirwa nawe muri twa tu gospel dushashe
Mbivyishimo vyishye cyose uyu mutima wanje ari kuwo ndabikesha ni Yesu Kristo yabambwe intambwe zose ntera Yesu ni wanciri nzira yambaye half cash no mu gihe cy'amarira yaman
Yesu ashim
amina
Erega n'ubu ntacho wahinduye basha
nari gato cyane bandanye
ongeza
maze kwa kila Yesu nabaye ho mu maswing ibintu byanje byose byahindutse bring kuba muri we biruta kuba mu building umunyenga ni mwishye gusumba no wa remising abari bans kera bambona nka amazing yeah
ubuze kuba ngo kuba muri we bisumba kwibera mu
maze kwa kila Yesu nabaye ho mu maswing ibintu byanje byose byahindutse bring kuba muri we biruta kuba mu building umunyenga ni mwishye gusumba no wa remising abari bans kera bambona nka amazing
Eh ara cyane no koze. Ibi ni byoroshye kwije. Nkuko wabivuze, je ndabona ugiye kuhaturira nimba hari aho warazigaje. Ubura haturi rero biraheze muri gospel. Kandi wabuze
na amina.
Eh amen. Wabaze ukuri kuraronka n'amafishiringi menshi. Mpashe hari mu style muri gospel nka wamaze gukorana na gafishiringi karagera na kure.
Example nshaka kuvuga nakoranye umukobwa yitwa Meme. Umukobwa yitwa Meme yo ndirimbo ni yamuhaye hit cyane gushika n'ubu baka carbon ariko aramurondera arimba mu masengero yabo ino muntu nze aha mu kanyosha sindanajayo ariko wewe yarambwiye ati tujeyo ariko umugabo jewe
warasi
kubera umwanya w'akazi siri tunubu hari indirimbo ndiko ndakora iri muri Bantu Boy ariko si wanje nagenda ndiza ukuri uwo muntu yari ndiko ndafasha yasabye featuring nta nuwenzi ntituranabonana yaragiye araririmba gusa arasiga plus yo wanje yo kwinjiza amajwi meruka kuva kwinjiza n'amahera ya taxi yarungika kuri limikash ndi hari ya nyene nta wenzi ngo bimeze ukunda muri ndiye ku munsi wa video gusa niho tuzobonana amaso ku yandi
yagaraje umwese nzoyi gusaba ndumva urumugize wa neza
ari cyane
Masha umvije yanje byo bibera
Muri Yesu Kristo ntajwi na rimwe ritaririmba.
Amen. So none jena agomba kwanza tuve muri muzike twembe muri profane twagenda muri gospel muri cinema hosi jizina ryawe ndaryumva yo mu mazina izina ryose ndaryumva yo je ariko ndumva amafikiringa urakora je numvuga yuko kweri ndabona yuko uri kurakora sana
amena
eh mugabo antre tarakano je nibuka ubwo umuntu uzu mudemo gabaje umuntu wari nzugamburukira gutyo kose uwo muntu wari nzugamburukira gutyo kose ngira guhaye profile yiwe ya WhatsApp uraraba ubone nagafata ku mudemo ngira ngo curagenda kumufasha
oya
eh
Nukuvuga umukobwa arasanzwe anzi mwisite.
Ah,
arasanzwe mwisite.
Nti wumva nabibona, nabyumva ko turizwa kuba.
Oya ntibizaye muyo sase yawe. Kuko muri Yesu Kristo uzanye mu gikorwa muri ko murakora kijanye n'ibintu by'Imana. Hamugacu uvangamo ibindi bintu biri apare y'icyo kintu muri ko murakora kiriko kiragana ku mana. Ibyo bintu ntabwo biba bikiri bitagatifu. Mugerageza kubishira ku ruhande. Mugariko muga mugakomeza gusenga nuko uvuga nimba mwagiye muri ibyo bintu namwe usenga ntibyo ico ico gikorwa muri koma kwa ntawo cyo fakigeze ariko kugera ino saha je ndabona yuko ico gikorwa mwe mu yera yarakirimo kweri
basha je muganga aho usanga iyo uza kubona ari umuhungu ari gusanga uri kuravuga nene ati ebana urashobora kurandira mu star nka je wenyene tutaranabonana ukaza kumbwira ngo usigiye nyene uko nyene ariko kubera abonye ari umukobwa yavuze ebana eka dukorane zote batubonana nyene
Oya ntabwo byari biri muri yo sense kuko siwe wenyine tumaze gukorana na umukobwa oya naje wanashaka nagenda kubwira
ni muri yesu
yego gusa ikimbabaje kimwe nanje ndafise nkuko hari umukobwa yanyituye nanje hari umukobwa naje nituye muri rap ariko ingorane yabaye napfuye guheza kuri ha studio mejeje aho hogeze ko dukora nza numva ngo za rutemikirere zamaze kumujana Homba kwa ni problem.
Pole sana, ni danger.
Ahari iyo ndirimbo naciye mbanza ndapowesha kugira kwanza mbanze ndabe mbega nuhe mukobwa twashobora kongera gukorana. Kuri iyo ndirimbo yanjye kugira ngo bikunde. Yuzuze ya plus ya wa undi ya kwinjiza. Muga sinumva ko yohaba.
Yego. Sasa zuka turakuzi no mu masinema. Iyo zina je navuze ko iyo zina ndariza ahantu heshi muri sinema naho turakuzi muri sinema naho byifashe gute. Nabyo nyine urajaniranya Chanhi naho warahagarise muri Demire Treze ubabandanije nibyo kuvuga amazina ko ari byo mengo biri hafi
oya
eh
sinema gushika nino saha turabandanya dukora kandi ku rugero rushimishije cyane
kugiti cawe chanhi ni timu
mfise timu igeze mu ntara zine
eh yitwa gutega
yitwa Simba timu wacheza sinema
iri mu ntara zine yamuka ibujumbura ariko yaraduze kugira mu ntara zine zose
oh yamuka yahereye mu ntara ya bubanza aho bita igihanga irakora mbo tugera twagura ubwami
ego
irashika ibujumbura ishitse ibujumbura iraduga imuramvya imuramvya aho niho hari abantu benshi cyane bayitabiriye cyane hama ubu rero no mukayanza igezeyo
ego
eh mugaho numvuga ifise abantu benshi cyane ni muri muramvya muri komine rutegama
ego hama ico kuvuga amazina nacyo jewe rero ngaha je numvise amazina aho nca nicira nka sasakara ngo nkavuga ati je nkangoma mbe ndafiringa kweri bikomere
ego Nukupo wifuza mazina
Gira ko gira ko
Chanzo hewa ngende Iyo hiyo mwejuru Nirabiru wa mga mahanga mye kungoma Ingo tugende Mwiyo miji ya kaka Ingo tugende tkwishongora Dutamba tambe tugaya gaye Tkwifata nye nivinyabu gingo Mukumuna mira Chanzo twenga twenga ninagera mwijoro namba tambe ingaya gaye ndetse njanda jande kuko nzoba naruhutse imiruho ngwino na urushe kandure merewe ngwino widagadure kwa Yesu ngwino na umutima wa uronka karuhuko ndabike banuye ariko buri wese agumbira ico yakiriye kuko imisa rimi bikandi gihe kiratwegereje
Pascal Zuka.
The plastic.
Je gusa iki Je gusa gero kimedi ko ndumva kuva muri 2013 we byose warahinduye sinema ni sinema za gospel umuri umuziki ni gospel namazira ni gospel gusa
yego
warakiye akiza nyene bibereye muri Yesu nda
nk'umwami nakiye Yesu nk'umwami n'ukiza mu bwingo bwanje
so none wobwira bari ko radukurikirana hano kuri Angel TV 257 aho bazotorera ikogwa vyawe kamba ni yo sinema aho bazoshobora kuyibona kamba ni ibikogwa vyawe mwizo ndirimbo za Pascal Zuka canke mu mazina ya abantu bashobora kubitora nimba ubukoresha amarezo sosho
cyane cyane ndazikoresha cyane dukuvuga indirimbo twaza kuri YouTube kuri channel yanjye ya YouTube wandika Pascal Zuka hama ucubona ibikorwa byanje munsi
yego
ku muntu ashaka kubona cinema dukina muri Simba Team washeza cinema arashobora kugenda kuri kuri channel ya Agatwengo Media TV ucubona urukurikirane rw'amasinema turiko tumaze gukora sinema zo twume dukora twame tutikorana n'umu pro yitwa Madudu Pro musange mu munzu mukinyi wa comedy mu ntara ya Gitega wavuze uvuga Gitega nta uyobewe
ndamuzi cyane ndamuvuge ndamuvuge
muvuge twumve
ndamuvuge
aho yareka re
ndamuvuge aha iyo namuvuga
aho nyene rega azo dukurikirana iki kiganira zo kibona
Nana yaza yuko kujya muhungu ibintu ari karakora mu ntara ya Gitega wewe yoba ari nyuma ya Angel TV cyane ibintu batari karabibona
nibaza ko Angel TV ikurikirana cyane
ndahubye ndabivuze ivyo Madudu Pro akora ndazocurondera n'igitabo kavyandika amaze kurengana
amina
tuvuge ati yubahwe Madudu Pro ubahwe sana aho uri hose ubahwe
big up muze wa kazi
so je numvuga ati naryohewe natwenze nimbavu za Tony Kariko Wane kumena Pascal Zuka rero ndakagashe nigahora mwita America ndagusezere tuje mu bindi mani nayo ndongere ndagutera intege mu bikorwa byawe muri gospel music muri mu ma movie no mu mazina ubandanye utera imbere kabisa ndabona yuko baje mu muvudu kudasanzwe bro thank you
thank you
sa wakoze rero ukunze Angel TV 257 wari kurakurikirana kino igano nakoraye no mu no mugenzi no mukozi w'Imana mwabonye ko twaganira ibintu byinshi kandi baza wahezage kandi banagiye no gutwenga abana twenze abye rimeze neza sana so ndagushimira rero ndagusaba kandi banzu gire subscribe no mbabura bitaragira subscribe cyangwa gire abone vya n'uri mu telefone yawe ukora musanga koresha igifaransa gire abone mu cyongereza ni subscribe hamugire j'aime gire comment hamugire na partage kugira ngene ibisigaye nabyo mandanye na ubana natwe gatanu kuri gatanu zubane tugezaho ibintu bimeze neza nk'ibi nyene mu ratwari kumwe n'uno munsi byari ibintu byiza sana
ndenganije urandenganije anyise ngo ndumukozi w'Imana jewe bakunzi ba Angel TV cyase ndumukozi w'Imana jewe
urumo
cyase ndumwana w'Imana
yalla
ukuvuga umwa je Imana yangize umwana wayo nkigira umukozi mba nisubije inyuma reka ngoma niyo grade y'umwana wayo
eh uru umwana wayo
cyase ndumwana w'Imana
bisigura ko pasteli yise umukozi w'Imana
we nawo umunyuma
bari karishije hasi we nawo uramurenze
we niyumva yuko ari umukozi nakazi kiwe mugabo je ndumwana w'Imana turishikira kwa papa amin
yesa shimwe mwana w'Imana ayo naje naje turavuka naje ndumwana w'Imana njo kuki
uze wite umukozi
yes murakoze rero man bahezagiraho muri hose goodbye